Kulena ke video into endifuna ukufundisana okanye ukuqalisa yona into ye-exponential function. So into ye-exponential functions, into endiza kubonisa yona kuba ikhula msinyane kangakanani nale nto. Masike sibhale ke imizekelo apho mhlawumbi sizobona uba ikhula ngokukhawuleza kangakanani na exponential function. So masithi sinaye u-y olingana no-3 to the power x. Uzoqaphela ke ukuba lena ku-x ku-3 to the power x. So ithetha ukuthi u-x naye unako ukuzimela okokwakhe. So ithetha ukuthi xa kukhula u-x no-y naye uyakhula. Masikhe sibeke mhlawumbi amanani athile ka-x, sibone bazosinika bani ongu-y. Siqale ku-negative 4 ke siye ku-negative 3, sibuye ku-negative 2 siye ku-0, sandule ukudlula ku-1, 2, 3 kwakunye no-4. Zike siqonde ke ngokweli cala ukuba u-y wethu uzoba ngubani kwaba x bethu esibabeke apha. So apha u-y uzoba ngu-3 to the power minus 4, loo nto isinike u-1 ongaphezu ko-1. U-1 ongaphezu ko-3 to the power 4. So loo nto isinika ke u-1 ongaphezu ko-81. Kanti xa siphinda ke u-x wethu simenza u-negative 3, ithetha ukuthi saba ngu-3 to the power negative 3. Zetsho sitsho ufumana ke ngoku u-1 to the power 1 over 3 to the power 3. Loo nto isinika 1 wangaphezu ko-27. So ithetha ukuthi sisuka kwinani elincinci kakhulu sisiya kwelinye inani elincinci kodwa bhetere kunelokuqala. Sibe ne-3 to the power minus 2 asinike 1 ongaphezu ko-9 kubizwa 1 over 3 squared, sifumane 9. Sibetho 0 ke, so ithetha ku 3 to the power 0 wazaba ngu-1. So uyabona ke ngokuba siyasikhula ngokukhula kuba xa singena kwi-positive numbers sizofumana amanani amakhulu. So u-3 to the power 1 uzosinika u-3 uze u-3 to the power 2 asinike u-9. U-3 to the power 3 ube ngu-27, njalo njalo sifumane u-81, side siyofumana no-243. Masike sizobe la manani ke kwigraf yethu sizobona ukuba kanye kanye olu gqabhuko lwala manani na lwenzeka njani. Sizobe i-xx zethu ngola hlobo ze siphinde sandule ukuzoba i-yx zethu. Uzoqaphela ke uba sizokhayela manani lapha. So siza ukwenza o-5 mhlawumbi ko-5 bethu. Mhlawumbi ke masinga izobe ingalena indlela ndizobe umgca kule ndawo. Ndizama ke ukwenza straight umgca wam ngendlela endwenza ngaso. Wabuza no-5, 10, ibe ngu-15. Yazi mhlawumbi mandingayi zobe ngolu hlobo legraph yethu kuba kaloku uzokhumbula uba asinawo amanani anjani a negative kwi-y axis zethu. So ithetha ukuthi loo nto mandenze umgca wethu phaa kuba kaloku sifumana i-positive numbers ku-y wethu. Loo ntetha ukuthi graph yethu izoqala phaa yonyuke ke okubheka phezulu iyotsho phaa. Ze sibe no-10, 20, 30 njalo njalo side siyofumana u-80 wethu lo esimbonayo kwigraph yethu. So apha sino-10 zisibe no-30 phaa kula ndawo. So ithetha ukuthi ke ngoku noko sinako luqikelelo noko oluvakalayo ukuyotsho ku-8 wethu. Sibe no-negative 5 zi apha sibe no-positive 5. Mhlawumbi ngome ke ndiwolule la manani wethu kwenzela uba azocaca onke kaloku. Masithi sine-negative 1 apha, sibe no-negative 2 apha, sandule uba kuno-negative 3 ze sibe no-negative 4. Kweli cala ke sino-1, 2, 3 kwakunye naye u-4 wethu. So ithetha ukuthi u-x xa elingana no-0, u-x wethu xa elingana no-0, u-y ulingana nobani? No-1. So ithetha ukuthi 1 wethu uba mulungana phaa. Ukanti xa u-x wethu engu-1 uba ngu-3 yena y wethu. Kanti xa u-x engu-2 u-y ngu-9. So ndilipha ku-10. Xa u-x engu-3 y wethu u-27. So ithetha ukuthi loo nto iphaa. Ukanti xa u-x wethu engu-4 ngu-x ngu-81. eqapheleke ukuba yonyuke kakhulu okanye ndingathi ke eqaphukile ukuya. Okanye xa sinoya kwi-x ongu-5 ingasisa kuthi 43 awoneli nalapha kwesi screen sam. So ithetha ukuthi loo nto xa siya sibheka ngapha ayeba mancinci awunokwazi not uyibone, ayebancinci esondela ku-0. Xa u-x esiya kumanani amancinci okanye kwii-negatives ezinkulu siye sifumana u-y wethu eya esondela ngakumbi kwi-x, isondela kakhulu ku-0 wethu ka-y. Kodwa ke akade amthinte u-0 wethu. So ithetha ukuthi loo nto ke usangapho siya ngapha iyayizonyuka njengoba ubona lo mgca wam, ize ke iqhabhuke emntakabawo yenze loo nto konyuka ukubheka phezulu ngola hlobo. So lena ke yi-exponential function yethu. So into endizama ukubonisa yona kukuba i-exponential function into eziyenzayo kukhula kakhulu, kuba kaloku ungakhumbula uba zezona ezikhula ngendlela ekhawulezayo. Kanti ungayibhala ngohlobo loba y is equal to x onyuswe ngo-x. Kodwa ke eyona ndlela esinoyenza ngayo kubomi bethu bokwenene yileyo endiyibhale apha, apho kukho inani no-x. So ithetha ukuthi u-y wethu uzokunyuka kakhulu. Masithi ke umntu uthumela iileta ezithile kwiveki yokuqala. Masithi kwiveki yokuqala umntu uthumela iileta zibe lishumi, okanye uthumela iileta kubantu abayi-10, ze le leta ichaze ukuba nawe thumela le leta kwabanye abantu abayi-10. Kwaye ke uba uyenzi loo nto uzawuba nomva yindedwa. So ithetha ukuthi loo nto nafa usende eyakho yi-10, sethi bonke abantu abayi-10 nabo kufuneka ngamnye athumele ezakhe iileta eziyi-10. So ithetha ukuthi kwiveki yesibini nabo beyosithumela i-10 iileta zabo eziyi-10 ngomnye. So uzokhumbula uba u-10 uzothumela eziyi-10 umntu engomnye. So ithetha ukuthi ngoku ezi leta zaba ngaphi, zaba yi-100 people okanye zothumela ebantwini abayi-100. So ithetha ukuthi xa sithumela 10 bazafumana ezi-10. Kwaye kwiveki yethu yesithathu kwenzeka ntoni? Aba bayi-100 nabo kaloku bazothumela umntu ngamnye ezi-10. So ithetha ukuthi sofumana bani? Ithetha ukuthi sofumana ileta ezi-1000. Njalo njalo ke ngolu hlobo uyibona ngalo. Ithetha ukuthini ke apha? Ithetha ukuthi abantu abafumana ileta mhlawumbi masithi ku-week n apho singaziyo ukuba yeyiphi loo veki. So ithetha ukuthi ku-week n sifumana iileta eziyi-10 to the power n bafumana receive okanye bafumana iileta. So ithetha ukuthi xa ndinokubuza ke ngokuba bangaphi abantu abafumana ileta kwiveki mhlawumbi yesithandathu okanye yesi-6. So ithetha ukuthi kwi-6th week bangaphi abantu abafumana ileta. So masithi ngu-10 to the power 6. So ithetha ukuthi izawuba ngu-1 no-0 abayi-6. Loo nto ithetha ukuthi ngabantu abayi-1 million abafumana iileta zethu ngeveki yesingaphi? Ngeveki yethu yesi-6 okanye yesithandathu. So uzaqaphela ke uba yiloo nto ke yenzekayo uba eyona nto yenzekayo kukhulwa ngokukhawuleza ngamanani wakho xa ujonga i-exponential function. Okanti xa usiya kwi-9th week uzoqaphela uba abantu bangaphi? Bayi-billion. Okanti emva kwaloo nto uzawuba no-100 billion, iye isonyuka ngokunyuka.